Poi E, ko ia pea te waiata reo Māori tino rongonui o te motu, me te aha, auaha ana te whakaaro o te kapa haka o te kura o kahurangi, kia whakaputaina he kawenga hou o taua waiata i tataha o te tira reretau o Tāmaki. Hei tā Harata Brown, nō nā noa nei i waiatai rātou i te putanga hō o te waiata nei ki ngā whānau o te tokorua, nā rāua nei te waiata Poi E i tito.
Ko ngā reo waiti o kahurangi me te tira puoro o Tāmaki Makaurau. E whakanui ana i ngā tautohito Māori mo te tito waiata.
Ka heke ngā roimata. No te mea hoki ngā mahara ki tō tātou kuia ki a ngoi pe oairangi me tōna wānau me ki rā tīwi o Ngāti Parau. Me tō mātou tuakana a Māui Kālau Dalvanius Prime. Nā rāua tahi i wakatitu ai tēnei waiata, Poi E.
Nō tērā wiki whakahaere hia ai e te tira puoro matua o Aotearoa, tā rātou kono he te waiata harikoa. Mā ngā tamariki me ngā whānau o te tonga o Tāmaki, he tuatahi tanga hoki te hononga o te tira puoro me ngā reo Māori nei.
Nā tērā waiati ki mai ai ki a tātou rangatahi ki a u ki a manua nui ki a kaha. A kōrea taku kōrero ki a rātou ngā tauira o Auckland Girls Grammar. Ka wai aki ai o rātou moi moia e pāni ki tamātauranga.
Hakoa i puta tuatahi mai te waiata o Poi E ngā tau waru te kau. Hei tā ngā kai whakahaere takarawa mai ki tēnei rā. E whakamahana tonu ana te waiata nei i te ngākau o te tini ngerongero.
It's known as the unofficial New Zealand National Anthem by many, and it's a wonderful piece of music. It really speaks to the heart of music and cultural cooperation and language, and it just ticks so many boxes for us in terms of our engagement with the wider Auckland community.
Muturawa iho tuku atuana te takohanei ki te whānau, hei tohu whakamahara, ia ngoi pē whairangi rāua ko Dalvanius Prime. Harata Brown, te karere.